Loch kani e gwengu kata en jasigu mano beto wuoru gi beti mano miyo gidhi somo to ber nikech kang tayani dalane to tayano wang nomeny dalau kang okele piri to dalane to jokuogi oluoro kanyo kang ogero yo madhi dalane ok obi tami luwo winja maler omiyo kawuodu manyo gimoro to kata un wasigu to nyaka umiye nyora manyo e Kasipul kuchocho ni to ji adi mochung' manyo kom kanti gitin tadwa ni mondo kaka ne nyaka buya majaber kamani owacho ni wan Kasipul gi Karachuonyo kawariwore ni I to gimwadwaro no ng'ama tamo waonge nikech ombule mikawe go tong' gi okidi mobayo kaka ing'e ni Karachuonyo gi Kasipul ema ji gore gi kidi molok kuonde te ndalo yiero mano en adier makata kudagi to anta yiego to kawariwore to gini wakawa kawa to waketo ka kanitie ber maburo wuok e kaunti ka to wuodwa emotelo kanyo ang'o ma mono wayude to Karachuonyo to ni nyimine ga makata liyo ne okaline gi nang'eyo minwa nopuonja katin anayo maber I was brought up by women nikech muma wacho niya winy puonj meru tiluor chik wuoru omiyo kidong gi meru ting'e ni siki puonji apuonja omiyo nadongo wuoyi maria kabisa an kata kilawo gimoro to samoro alawe tadoga ng'wony matin apimane kaka piodhi ka kaneno ka ng'ama otelo bang' acha okalo mochopo loka cha tana kode to be ok okuongna to un mane oseyiero ni to yie be wayie ni nyaka utel to anbe ayie bugi dak wachok bura mondo wuo gi jothurwa nikech aneno ka yawuot Karachuonyo gi Kasipul mang'eny jakwano gin 18 man gi tije madongo dongo e sirikal gi migepe moko to jogo bukore ni gidwa duogo laro gavana gidwa laro sineta gi kombe moko gi tijo gi gibiro weyo to mwaka te to ng'eto wang'e maler ni kombe gi to nyaka ng'ama thuro ka ma kawo dakwa mi jomoko makombe gi magikawo sani ok wadich ga ahinya ng'ato en director makama ng'ato tiyo kama to duogo laro komni re kidongo ko kijoko Be, mano ni tiyo maber to joma nigi tich sani tije mabeyo beyo ni gidwa duogo nigi giresign to giduogo laro ma kikuyie wechegi omiyo ung'wonna nikech sa orumo to chiemo na duog ka irege ochika nubro duonga chieng' machielo kendo aduog Karachuonyo chunye tir ng'e ni jomoko to go siasa nikech nitie kura magidwaro kanyo kata biri to kura bionge jo Kasipul ka mondo ni ka uwinjo ka wuoyo kodi akwari gimoro